kuko kumusi wa makuba uzandindisha kumisha uzanshira hejuru umagarike kurutare sirine sikabiri wabikoze harubwo nataye n'ibyiringiro ucika intege nkuvaho kubw'ineza yawe ungarura mu buhungiro nzategereza nzakomera nzatuza menye kuri mana nzatuza nurize muri wowe nzategereza
Yeah.